sinayo kepha ke indumandumane emali do professor udokotela umkhulu apha ke uDr Kehlelezi apho ke suka thina khona indaba ezithile kakhulukazi eluntu lasemzantsi afrika ngalo eli ixesha probably jela kule nqaphambile izilo mzantsi fm sithi ke ngoku isintu sam naye pha ke ubaba umkhulu udokotela profe eyimagama onke mkhulu asikubulisi sikwamkela enkqubeni ngeli xesha akungene
dumandumane adumeza izweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bhejebheje mbhaso nempahla hliziyo zamadoda ibumbi nabasethethe nabasenyembani mkhonto gwasigazi ntaba yikhala amanzi dictionary ntaba yidide umndeni ngalunywa injengaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha kunjalo mfowethu indoda ayiqedwa
indoda ayiqedwa umdokotela ndiyathanda indlela oqhuba ngayo professor hayi ukuthi uzothi inkosi ayiqedwa uzibeki babantu abakubekayo wena uthi indoda
wathi umkhulu ungabe ukhuluma kakhulu umsebenzi yakho ayikhulumi
abe imisebenzi ethethayo before mhlawumbe siye kuthi kakhulu mhlawumbe dokotela professor ndizofisa siqale mhlawumbe kusuku lwaphezulu bekungicawe phezulu service yaphezulu wow andazi uba mhlawumbe ubudle kwephi ubuthile kwephi incwadi hayi khonapho ubuthile khona kodwa hayi
izolo mfowethu bekuyisevisi emnandi kakhulu
hayi
bekahle kahle bengikhombisa abantu ama-highlights
ya
ma ungagijima manje uye laphana ku-YouTube uthi nyanga yodumo mzo uyofika uyibonele mfowethu into eyenzakala izolo ukuthi cha bekushubile bengikhombisa abantu ama-highlight ukuthi ngisebhandini ngilungiselele umhla ka-3 ama-highlight
umhla ka-3 usemnyaka
impela mfowethu so nje sibonge kakhulu bonke abantu lithi iBhayibheli ngobude bendlela imiphako yakhunta kunabantu esiqale nabo ibhandi kodwa bakwazanga ukuthi baliqede siqale nabo irace abakwazanga ukuqeda bajwayele ama-shortcut bayoqhamuka sebeqhamuka ngelanga lokugcina kodwa sizobabusisa phela asinankingi injalo nje mfowethu
namhlanje mhla wamashumi anesixhenxe kuSeptemba 2021 okokoko imemezela lenkonzo mhla ka-3 nakanjani intaka ebekela amazolo imbila yasolomsila uyelezela into esixaka kakhulu ke emkhulu i-1 into yobana ke abantu abadala apha kule ndima kamasikandi sibabona bebiziwe nabo babeyinxalenye yale nkonzo le abantu abadala igospel bakhona nabo sibabona bebiziwe kakuhle kakuhle khawusibeke esithombeni madala
ithi mfowethu into yami mina ngiyindoda enozwelo kakhulu ngithe uma ngibheka i-lockdown ngabheka izinto zenzeka yes ngabheka abaculi ukuthi akekho sakhuluma ngabaculi ukuthi bona badlani ngalesi khathi ngase ngibheka inkonzo yami mfowethu uzokhumbula ukuthi inkonzo siyoqaqa iy'nkinga omunye nomunye othatha isibusiso sakhe uyosithatha ihamba ngey'nyawo phansi ngisho kuthiwa uyibhiliyonaire lelo langa sokucela ukuthi iy'cathulo zakho y'khumule yehle emthini zakeyo ukuze iy'nhlanhla zakho uzoyithatha phansi ekushoyo ukuthi wonke umuntu lelo langa mfowethu uyosithola isibusiso sakhe siyobe simlindile kukuwena uthi uyeza noma uze uzokhumbula ukuthi omasikandi abanye mfowethu abathi uma behlabelela noma becula akuvuka usinga uzazi ukuthi imvelaphi yamini ngiyamdabukela umuntu osakhuluma namanje othi idlozi alikho noma othi isikwa likho uma ethi isikwa likho noma idlozi alikho pho indaba unesibongo ngoba the very same person othi mina ngisindiswe kakhulu idlozi alikho angikholelwa emasikweni angikholelwa kubantu abangasekho pho why ubizwa ngesibongo why umzozo why uchiya ungasho ukuthi idlozi alikho ubuqeda ube nesibongo ngoba isibongo sinomlando isibongo sineyithakazelo iy'thakazelo zibuye ziye laphana back ekuthi vele kwakuwomkhulu so into ithi umasikandi mfethu siyamfuna ngoba iy'bongo uyayibiza ayilandelise zokhumbula ukuthi sobe sinaye igcokame elisha umthandeni mfo kamanqele sizobe sinaye ukhuzani mfo kampongose sizobe sinaye ushwini omthekhali ngafa ngafela ubala kade mfethu usayigcina leya ndoda izobe ikhona naye bese siba naye uDladla Mshunqisi uzothi omunye kanjani ngoba phela uDladla Mshunqisi uDladla Mshunqisi nizokhumbula ukuthi njalo inkonzo zethu lapha esihamba khona uhlale ethi nami ngicela ukuba khona ngoba nami ngiyakholwa nami la kubizwa khona igama lika baba uNkulunkulu ngiba khona so ke uzobe khona naye uDladla Mshunqisi
mfowethu
uzobe uphethene esandleni impela lapho omunye nomunye isibusiso sakho ube sesiphele
anganikeke
maye sethi ngiphethene esandleni uthi ngiphethe isibusiso sakho
ngiphethe
ikhiye zami zemoto ngiphethe ikhiye zendlu
ngiphethe
umshado ngiphethe induku yokulwa nezitha ngiphethe into yokuyonyusa ibhizinisi lami mfowethu leli yalanga into akufanele abantu bayazi lobilobi sinamabhasi asuke endaweni ezehlukene awamahala ha akekho kumuntu esimbhala igama ukuthi kuyogibela lona lutho umuntu ongumlandeli kakhehlelezi uzogibela lawo mabhasi mahala
madokotela
5 o'clock
okay
iba laphana egama lakhe ngase KFC
okay
5 o'clock gama lakhe ngase KFC ePortchestone ube sewumile lapho ibhasi izokuthatha lapho ngo 5:30 ngo 5 o'clock iba lapha kacaluza esangweni ehall eMaritzburg ngo 5 o'clock ibhasi ngo 5:30 iyaphuma izenkonzweni ngo 5 o'clock iba seCity Hall esangweni ibhasi izobimile eCity Hall eMaritzburg
okay
enye futhi ibhasi leyo izobithatha abantu khona ngo 5 o'clock ibhasi izobimile lapha neStenga eHall eStenga town la esasikhona kuqala ilanda abantu mahala futhi ibathatha bezenkonzweni ngo 5 o'clock ibhasi izobila lapha nakasizakala eClermont kaKadabeka eMasipala
okay
ithatha abantu ngo 5 o'clock ibhasi izobila lapha eLindelani ngase grounding la kwakunenkonzo khona ithatha abantu futhi ngicabanga ukuthi azobe emabili amabhasi angakukonfirm enye awuthu kodwa elindelani ngoba ngibheka isupport yami lining ngakhona
okay
ngo 5 o'clock eTotal Garage eMlazi eMega City kuzobe kunebhasi lapho ezobe ithatha abantu bebheke khona kungena mahala ha
akukho nasebhasini
nasebhasini ungalingi uvume bakukhokise free of charge into yakho nje ozoyiphatha nje umnikelo mawuzazi ukuthi uyofunani
yeah okay
sithe isibusi siyosincenga uyosithatha phansi uyothi dalwa zakithi umuntu enambeka ukuthi uyosikhomba indlela nangu namhlanje nakho kwami okweshumi engiyokukhipha kwinkosi yami yasemhlabeni ngoba phela inkosi yinyi semazulwini kodwa yasemhlabeni khona futhi ekhona ngithi mina usizo kubantu nginalo angilali ubusuku nemini mfowethu ngibathandazela abanye bethi noma sebeyithola ibusiso ngiye ngiza ubuhlungu umuntu esebonga umfundisi wakhe umnyabonga idlozi layo akhohle ukuthi bekade sithandaza naye sithandazela lento asuke ayifuni mfowethu ngomhla ka 3 lapho ngiyoqopha khona umlando abantu abawubona ukuthi cha makukhulunywa ngikhethele ezikhulunywa ngalo muntu ngiyacela ke mfowethu esangweni mabefika une chain yamandla la engithi mangekubusisa amandla amazodilikela khona ngicela ethi mayidilika amandla amedilikela khona abafundisi abashumayeli bazobe khona abazokushumayeza udliwe unembeza zobe khona uRasta mfowethu uyaziwa kuRasta indoda ehamba ishumayela kakhulu umtsiphe ubaba umtsiphe wasuke egoli umfundisi uzobe khona naye abaculi uzobe khona uthi nazungu mele usimbokazi uJumbo uSiphongwenya ile ndoda eyisidudla yasegoli uJesu ufike ekuseni yes bese siba nobethusile bazobe khona bonke mfowethu bese siba nabo ufikile bonke mfowethu bazobe khona lapha naphakathi ngolungu ngesonto
mhlaka 3 problem ka engaphosa nawo ke uvile bake indawo ayezo esibalweyo ibhasi zobe khona mhlambi ke bakhona mhlambi dolela obathi hey enathi endaweni ethile sikhona kodwa kugqibeleni sobanike incukacana ncombolo ezithefe nje dokotela before mhlambi sihambe kakhulu kukhona indaba enkulu ethinta imoto khona abantu abasathi hey Defisa la moto mna ewa OD ebiza kakhulu but hey ndiyabona ngathi mhlambi ixesha lesekude lu December kubaleka ngakanani ukuthi iqhubeke ndivote
mfowethu wonke umuntu ukhona the 70 maybe kuvaliwe
wentolonto
akuvaliwe neze
okay
mfowethu competition is on ise on competition ivala ngomhla ka 5 December
okay
la ngibone khona ke ngibona i-numbers nyuka manje abantu bangene baya ngokungenela
abavotayo
abantu bahlakaniphile ke angithi bafuna kuyibamba la emsileni bayabona ukuthi isikhathi siya ngokuhamba manje
okay
ene sebeyabona ukuthi cha ikhona lento mfowethu kuyavotwa ukuvota kuvala ngomhla ka 5 December ukuvota kwakho kaningi uyibeka ethubeni lokuthi ube umuntu ozoyiwina uzokhumbula ukuthi imoto izokhishwa ngomhla ka 16 December
okay
but ukuvota kuvala ngomhla ka 5 December
yeah.
ukwenzela ukuthi ama auditor akwazi ukubala amavoti ukuthi ubani ohamba phambili izoyenzeka kanjena ke mfowethu ngomhla ka 16 December iholiday imoto izomenyezelwa ngomhla 16 December endaweni yasemahlabathini lapha emzo lifestyle sobe siyivula ngokusemthethweni lo ndawo.
Okay.
Ukungena ke lapho ke kuyakhokhwa.
Ngalelo
langa ukungena.
Not ukuthi zonke izinsuku noma
ngalelo langa lelo and ne dress code yakhona. Akugqokwa noma yini ngoba sifuna ukuthi asifuni ukuthi uyithole usunyathelwa yiphara. Indawo eclass etop. So mfowethu ukungena nje kungena ngo 120 rand.
Okay.
And then bese kuba nemali ama VIP. I VIP indawo yakhona incane kakhulu. So that is why izodura kakhulu naye. Yabona nje VIP yakhona mfowethu izobe ku 800 rand.
Okay.
Ngoba sifuna nje noma ungaba nabantu abawu 10. By the way, i VIP yangale inkonzo yangomhla ka 3 ikhona.
Oh, nangomhla 3 ikhona VIP.
Yes, i VIP kuchaza ukuthi uzohlala ko sofa ngapha phambili. Number 2 unama refreshments ozoniwa wona.
Okay.
Because izoqala ngo 7 ekseni iziyophela ngo 4 5 ntambama. Kodwa ke mawu nemali yakho uzoyiloku uyithengele sangweni bazobe khona abadayisa ukudla. But mawufuna u VIP u 1500.
Okay.
Sicela ukuthi ufone u reserve. Uthi cha mina ngicela uk reserve mangifika ngiyakhokha. Yakwi VIP bathatha amagama akho yothola isofa wakho usubhala igama lakho ulinde wena indawo because kuzobe kugcwele hayi kancane
ayi
umhlaka 3
kebe kugcwele kakhulu. So umuntu may vote kulena ke iOD ebani konje
Audi RS3 2020 model.
Yo.
Igama lithi MZO Mike Zulu Oscar yamaphoyisa asho kanjalo.
Yes.
Mike Zulu Oscar.
Yes.
Mzo inumber ithi 33013.
33013. Right, asilayo ke phakela uDr. Kethelezi Professor ngalixesha inqubo negama layo sithi isintu sam dokotela. Ndiyazi zininzi kakhulu izinto obhekene nazo kakhulukazi empilweni. Namhlanje ndiyarhalela mhlawumbi ke sibheke kakhulukazi ezinye zemveliso ezikhona kakhulukazi kwimizimveliso yakhe uDr. Kethelezi kakhulukazi emakhemisi ukutsho khona usibekhwini. Kukhona omatagwezi.
Yeah.
Kukhona obaba ka magic oil.
Oh gosh.
Ay man.
Oh gosh.
Ndiyakuxelela.
Mfowethu asisho siphuthumele nto ukuze sidedele abalele kule 10 minutes ese.
Yeah.
USlay Queen omunye umuntu uhlale ebuze ethi uSlay Queen kwenzakalani. USlay Queen mfowethu imbiza kahle kahle sasikhandele omama noma osis ukuthi indoda inganyakazi.
Yeah.
Uma usuyibambile uyibambile uyibambisise.
Okay.
Ufuthu mala ngathi uphuma ku microwave.
Ay man.
Bela mfowethu angathi ungamshaya uSlay Queen mawuzoqala uyobamba ibhavu. USlay Queen bayadideka abaningi ngathi mina ngushayile uyababa ubaba uSlay Queen usuke kuyifake. Uyakwazi uSlay Queen ukuthela njengogologo, uthela ube uhalf we glass.
Okay.
Bese ufaka ini amanzi.
Udeshe.
Deshe nje phephelezi.
Okay. Okay, yeah.
But mawudeshile, make sure ukuthi after ungabisaphuza 2 glass amanzi.
Okay.
Phuza i glass
A1. Okay.
Mfowethu uSlay Queen wenza umama noma usisi abe intombi into. Ziyabuya inyama zalaphana ngaphansi zithi sihlangane sithi ngqi. Abe siyashisa ekamereni ubaba khaliso kweambulance. Kukhona ilanguage ubaba ayishintsha ikhuluma khuluma amaqiniso wonke. Ngoba ikhona into esuke zifakiwe laphana ezimithi. Ya, lapha enza ukuthi ubaba alikhulume leli qiniso. USlay Queen uzokhumbula ukuthi uma kunalesinto lento iye COVID. Silwe kakhulu mfethu ngaprova futhi ngaye ukuthi cha ngiyayishaya. Bakhona abantu abawofakazi abangathi savuswa uye thina sinabantu abavuka bevuswa uye sangithi mina ungabisalenza iphutha phuza kakhulu phuze nezingane ukuze ungabilula ukuthola izifo.
Yeah.
Ukhona umuntu othi ngidla amapilisi HIV and AIDS azixabanini cha azixabanisho nakancane.
Okay.
Kunaloko mfethu kwenza uglow uvuke uglow mfethu uphaphatheke mfethu uyayizwa le nto uboya
ufana nodokotela
ufane nami ufane noLilitha mfethu njengoba umbona uLilitha hayi ukuthi uyagula kakhulu.
Yeah.
Yabona ke ufane noLilitha. So esengisho ukuthi obaba uzothola ukuthi unezilonda umzimba wakho awuhlambulukile.
Yeah.
Mfene mo insizwa mfethu iskin sakho sibonakale ukuthi ugezekile.
Yeah.
Uthandeke ngoba phela kunalento okuthiwa esiyifakela laphana abantu ziyamlandela.
Okay.
Simfakile mfethu unovela bahleke abantu bethi mabekubuka umuntu aze akuncome uyayizwa leyo nto. So uSlay Queen zonke lezinto zathi siedena abantu besilisa ukuthi cha abangene nabo la uSlay Queen.
Okay.
Uyakwazi ukuthi uSlay Queen futhi ngisho nobo mama abanenkinga yamadolo nesinye nenkinga futhi yamaphupho ebusuku uyacacisela. Then bese sibamfethu nalembiza abathi ukoze kuse. Ngicabanga ukuthi uyayichaza yena. Koze kusekuseni mfethu lokho umbhedu phenduka ubheke beach. Ubheka le. Koze kusekuseni mfethu bese siba no magic oil. Ukoze kuse wabantu besilisa ke banenkinga yenduku ekamereni.
Okay.
Fuza yena ukoze kuse uyozwa umbhedu kajike umbhedu yaphenduka. Bese kuba nale abathi le ndlalani babili mvukeni bathatha nesibale sibomvu.
Yaziya.
Umaphuthuma.
Phuthuma.
Leyo ke mfethu umaphuthuma impela uya isiyahlala isizwe.
Okay.
Then mfethu bese siba na noma phindisela. Mawu umuntu oshaya ngesichito uhamba uye pharmacy kakhehlele zifuna into abathi umaphindisela. Uyozwa lapho. Then umacacisa ke mfethu bese siba nomacacisa lo lalufa ke ngaphansi komqamelo bese ke icacisa into zakho. Yilezo zinto mfethu nasekhemisi ziningi oziyamlandela omaphindisela ogadla lezi insipho mfethu ogadla ogada umuzi in konke lo kuyinsipho zokugeza kodwa zifaka kuyintelezi ukuthi at the same time ngapha futhi usebenzisa ngapha zibe zivula into zakho
dokotela ndiyazi mhlambi kwindawo ezininzi ufumaniseke bakuyagcwala kodwa mhlambi indlela elula ikhona namhlambi engancedakala ngayo
mfethu kunale pharmacy abantu abangayinaki
yeah
leya severele yabona uma umuntu ophuthumayo futhi ofuna ukuthi ngaloko ngibonakala kakhulu everele manje ilahle le pharmacy
okay
ngase department of labor mawufika lapha ngase department of labor I pharmacy ibambene iseminyango nje la ngena khona usheshe uphuthume unike into zakho uhambe noma uye Salmon Grove 407 Salmon Grove lana nje eThekwini ku Anton Lembede uzoyithola ikhemisi kaKhethelezi bazosheshe bakusize futhi usheshe uphuthume uhambe noma uye eMnambithi ku Alexander Road shop number 10 ku Alexander Road uzolibona ibhodi selifakiwe ngisho amabhodi ufike lapha mfowethu bazosheshe bakusize noma uye Maritzburg 176 Peter Maries na next year home affairs ngase home affairs uzoyibona ikhemisi kaKhethelezi khona lapha eMaritzburg noma uye le ePortchefstroom Portchefstroom opposite uSpa think uSpa munye Portchefstroom ukhona lapha ngase Spa uzoyibona naye ipharmacy kaKhethelezi bazosheshe bakusize noma mawuse Goli belithatha imoto yakho ugijime ekhona ilove in commissioner ucubuze nje abantu uthi ngasegandi ngicela ukubuze iCCMA ikuphi kwileyo building nango ikhemisi kaKhethelezi eWitbank eDowntown uzobona ngase iTops ngaka Tops uye khona
udalo proper ka inkube nekamala chocolate col city isinto sami sela ipaki ndamandumana apha ngalokho
yazi kwethu bamangela abantu bebona ividi trend
akho ndithi ndiyalapho mina ndithi ndiyalapho ngoku xa ndindihlela ndamandumana nje dokotela yazi wonke umuntu esimangela before siya lapho dokotela ngicela nje mhlambi lokhiya lo bhedo lilisha lo okay ngicela before siya lapho mangabe ufuna yonke into ethetha ngo Dr. Khehlelezi hamba uye ku YouTube channel ku Dr. Khehlelezi or mhlawumbe ku Black Life TV uzothola yonke into nangu lokhu endithanda ngayo babonise apho dokotela apha kwenze bakuyiphi Facebook
YouTube Facebook mfethu nyanga yoduma mzo
hayi boy phone noma ukhiya la dokotela
hayi ukhiya mfethu
manje wangathi iphone nje dokotela buka nje
uyi touch screen ukwazi ukuyistarta ngisho ungaphandle
ile ngibona ukhipha garage ngayo ungaphandle wena izihambe
ukwazi ukuyistarta nje ungaphandle
hayi ungayicofi ngala hayi ngicela ungayicofi iseduze iparking la dokotela sikubona uhambe ngendiza mchini sikubona uhambe ngophephela onephephela omdlane ukonongoma bekwenzeka dokotela lapho sakubona uchitha unikele bantwini ubuchitha into nandazi banibona abantu becosha-xosha amangqushwana kwasho umntu washoyo ukonongoma
ithi into bengekho kanongoma bengisenkandla
enkandla njalo
into mfowethu mangifike ebantwini mina kunalento evukayo ngafundisa inkonzo yokupha noma inkonzo yokunikela uma ngishumayela esontweni ngeke ngithi sibusise uyasintshontsha sintshontshe isibusise ungalindi ukuthi abantu bazi bakunike bethi nasi sibusise sintshontshe unikela ngathi awukazi unikele kunalesikhathi okufanele unikele angathi awukazi unikele imali ade ngiyiphethe laphana you won't believe bengiphethe 300,000 yonke le mali ngithema ngibuka abantu ngendlela engithema ngifika bangihlonipha ngakhona ngathi ungachukuthi senguhulumeni
ilibe seplastic ndoda
no le yati seplastic inimali lobuloba ke ngelikhuluma iqiniso ngizwile sekuthiwa 10 million aku 10 million le mali ade ngiphethe lapha no 700,000 ungizwe ke wenza ibhodi into edelele ethi yena ngathi mina no lempi sifuna abantu abadala
okay
hayi nganga abafana ake ngikukhombise nami ukuthi ngiyeza Ase kuleyo mali mfethu ke ngeke ngithi mangishumayela into ka 10% ngathatha more than 10% ngatha ke ngiye umphakathi wasenkandla ngawenzelani ngabona ukuthi no into elula ukungalo nginika lona lo angi lo mfingi ngiyitshinga nje mangiyitshinga kanje othathile uthathile into engiyithandile ke mfethu i response engiyitholile ukuthi abantu basenkandla hayi imbuzi bayithenga one way bathengi basele bethenga imbuzi ngoba yazi ukuthi lo muntu ufikile mfowethu bengiyitshinga abanye kuthiwa bebephuma no 3000 abanye 1000 abanye 2000 yabo so ngiyithandile ngike ngathi ngilenda ngebhanoyi laphana ihelicopter ngibone kwehlisa lukazi ngey'nyawo sehla ngey'nyawo sibheke kangizwe nomuntu okade engangeni kangizwe ungenile izona ngoba ebona ukuthi ukhehleli usefikile cha kuyeko kwebhanoyi bese bejabulela-ke manje ibhanoyi selisele sebejabulela lo khehleli ezinye umcimbi ngabona ukuthi uyaphazamiseka manje mfowethu ngiyithandile leya nto ukubona ukuthi cha abantu bayangithanda abantu bangikhonzile
Dokotela andiyazi abantu asoze balikhohle ikakhulukazi into esiyibenzele bona ndicela mhlawumbe sihambe sibamba abathathu amababini emnxebeni mhlawumbe siye sive mhlawumbe bona bathini namhlanje ndithi mhlawumbe ake sithule ubufakazi ngo-Dr. Khehlelezi namhlanje ake sivele siyibe kanjalo nje ake sithule ubufakazi okwaziyo ngaye u-Dr. Khehlelezi ofuna ukubheka lo doktor ngicela singamphoxi namhlanje ngoba hayi ukuthi sinamhlanje kuyabheka umphulaphula ekhaya awuthula ubufakazi ngobaba mkhulu uprofessor Khehlelezi enqubeni sekubonisa bona lekhaya Okay. Umbambo nje.
Akazwakali bengithi kuyazwakala
yonke indaba. Okay. Imax sokulungisa lokho kodwa utufuna ukulethela ingoma zakho ayihayile eke lakhe inkondlo ukulethela emahlabathini. All right. Sizozama ukulungisa lokho njengoba udokotela na kanjani. Okay. Qhubi igama la Shock Clear Cool City City Mzansi. Okay, so the City Sam abake kwizilo Mzansi FM.
I'm talking to the
country.
I'm saying protect you at your own
peril
because.
Baba Nijani?
uNkulunkulu akakavume baba konke kunesikhathi sakho mshumayele incwadi isho kanjalo ake silinde liyeze lakho ithu
hayi yeza mkhulu kodwa ke uma cacisa ukuthi ngani ngabe
sithenga esithenga ifamasi esesiduze nesithenga iVerelem amen
hayi ngiyabonga
amen
enkosi kakhulu siyabulela kakhulu tata ithanda njalo ke mina imibuzo njalo uma ngabe kuveze ithubeli kanje umacacisa manje kuyabonakala ukuthi esitenga everlam njalo ningawufumana khona enqubeni sekubulisa isintu sami kwizilo mzansi molokai
alo kuzamkay
sekho mhlekaza khonda kunjani
anoko ngiyaphila namkay
ekeba ungibane kwephi da
ngulinda lapha elamesimkay
yes sir
Bengcela umkhulu aze athi asathiye inamba zomuntu ozosidirecta thina sisebalela amabhasi singakukwazi ukuthi siwathole ngomhlakade.
Good number one, because kakhulu tata siyabulela kakhulu.
Ngoba siyakhani yofika, siyofika.
Right, same, because you're good. Wow, cool. Any point about Lake Leo?
Yes.
Window, Mshamba, up my bus and as we feel like corner, because Mshamba Bandu, Amazon.
Boy, it was very sure then.
Yeah.
Uthi kuphi selamesi ilamesi kuphi masethongathi
ilamesi phela mudlula ilanga ngomoya ngomhlanga
ngomhlanga akagibele nje amatekisi ayeverelem mayifike everelem athi ufuna amatekisi ayemahlabathini kakhehlelezi kuzobe kubhizi kakhulu mfethu
nasuke gateway for sure khona ayeverelem
straight akhona suke gateway ayeverelem
nakanjani asibabona improbable sethuba sibothini qhubeni bonana kha Yo, sikhona kunjani ba? Ayi, ngeke, ulayini wakho nazo ukhulumela phansi kwe-bed noma kanjani. Khuluma nje kahle sikuzwe ba, awuphinde futhi? Oh, uyimbongi encane ufuna ukuthi eVerlem umlethele inkonzo zakho umkhulu okay ozihaya ngaye. Ma sesikhona mamela radio nikeza ukuphendula endumandomanda kanjani enkosi ke ba. Alright, dokotela kunabantu abahaya ngawe iy'nkondlo abacula ngawe iy'ngoma mhlawumbe ikhona i-department ethile mhlawumbe bangazithumela kuyo for uprofessor so uzoyiphendula asibambe nokuqala enqubeni ulalekhani siyakubulisa kayiphinda sikhona mama khona unjani
amen sis
ye
belindelana azobe khona amabhasi nakhona Now, Siabonga says, Unkulunkula Busses. Amen. I mean, it turned and will God love this. I
want
a father to come and give
up.
Ushas your bambin down. Ushas Siyabonga sis. Ungakhohlwa ke icathulo zakho uyishiya endlini.
Yebo mkhulu ngiyabonga.
Amen.
Right ngoba sakhuluma sibonqhela mkhulu siba mhlambi ngawuthinde enqubeni ngexetsha ke. Akukho wonke umdlambo umuntu eziwa watcho before enqubeni kwenye inqubo apha. Uthi akukho umuntu wonke umuntu ekwazi bafike le ukuhlelezi kodwa kubalekile ukuthi nje ukuthi pay be patient. Uzogcina ukwazile ukufikelela kuwo.
Okokugcina lobi lobi sesivala.
Yeah.
Abasegoli ngicela ukuthi baye e-pharmacy e-chemist kaKhehlelezi.
Okay.
E-chemist kaKhehlelezi banamagama abawathathayo akuona mahala phela nje bani organizela itekisi basho ukuthi khokhana imali engaka ikhona vele abakhona abantu asebebhalisile amagama abo.
Okay.
Abazosuka eGoli noma bafonele le number eGoli inamba bangafonele ethi
078 449 5619 5619 078 449 5619 5619
abasuke eGoli laba aba umuntu lo organizer imoto then abasuke eMthatha nase Cape Town abafonele le number ethi yona kancane nje we angisayazi ke
right asibambe nokugqibela dokotela then izobusibona le number le
ngicabanga ukuthi ngizobe sengiyibona nansi number
kwethu ithi 073 419 0979 sikhona mama khona kunjani
yaphila kumama mzanele kanyile
mamzethe kanyile enyulet
ngithi ngiyabonga kakhulu badla ngakwenzile enkandla ezweni lakithi ngiyabonga kakhulu
Oh, budlulisa ukubonga amazwi okubonga
ngidlulisa nje ukubonga asiyayiqala le nda siyazi uma bengingekho kodwa bengiyabonga
dokotela uziva njani xaba
inkosi
uNkulunkulu anibusise nani mama
amen
amen
oh madoda Mamzana lekhanyile enyulenze dokotela ndiyazi mhlambi ke bakhona abafisa ukwazi ke kabanzi YouTube channel Facebook page kakhulukazi Instagram nabanye ke abafisa ukuthi ke incukaca bangasike bangene phi into le director kakhulu khona mama director yabantu apha ku internet
okay mfethu
kubani
u navigator lo u Google
yeah
Navigator mfowethu uma bengena lapha kule nto inkomba ndlela.
Eh yankomba. Ey
ngisho ukuthi usuke eCape Town usuke eMpumalanga usuka kuphi uya drivela nabantwana bakho. Vele ubhale nje. Nyanga yodumo mzo. Izokuletha ikulethe khona lapha isingena emahlathini sinyukithi.
Kuleka.
On your right hand side. Ngisisa mfowethu. Before ufike garage usulibhekile igarage nalia
yeah.
On your right hand side nali ibhodi uzolibona imgwaqweni nje
yeah.
Lizobe selisho ibhodi nali lithi na inkonzo uzobona elikhulu lifakiwe
okay.
Hamba ukhululeke nje uzolibona ngisho kuthiwa ungaduka ubese uyabuza uzolibona usufikile na inkonzo then maba ufuna ama direction abafoneleke ama number lawa normally ilawa ama appointment futhi noma befuna ukuqonda kabanzi kakhulu 072
072 0721234976
noma bafonele lena ethi yona 081 384 0955 bangakhohlwa mfowethu, uma singcwabisane bazobe bekhona, phathi i-ID yakho yonke iminingwane, bazobe khona abantu bakamasingcwabisane ekuseni nje ungosheshe usayine yonke into, nababa medical voucher, i-medical aid yethu bazobe khona. Uyagcwalisa manje bakwenzela ikhadi lakho manje uhamba usuliphethe ukhokha imali activation fee yonke into ihamba isirate.
Ngomhla ka 3 nje.
Mhla ka 3 mfethu wasingcwabisane ukhona medical aid yakho ikhona laphana, mawungana into emhlophe ungayihluphi. Iskip uzosithola egate kodwa sobe sidura.
Okay.
Ne chain yakho yasentanyeni le yamandla izobe ikhona nayidayiswa, shesha nje ufike yonke into uzoyithola irate.
Dr. Kedlele,
wonke umuntu mfowethu uphatha ikhandla elimhlophe neliyelo kodwa uzolithola esangweni lizobe lidayiswa.
Okay.
Lelo langa sizothi umagic oil wakho siyacela efamasi, noma ungawuthenga ngolwesine, noma ungawuthenga ngolwesithathu, lesine noma ngolwesithathu, kodwa ungawuvuli. Ngicela uzovula mase ngithi sesikhanyisile ibani. Njengamanje ngicela sivule no magic oil. Kukhona into engifuna ukuyenza. Uzobe uqala uvula ke lelo langa, awuvula umagic oil. Ufika no magic oil wakho omusha sha.
Okay.
Namakhandla akho amasha sha. Into nje ozoyithenga maybe ekhaya umentshisi.
Okay.
Finish.
Kunjalo ke mphulaphula ekhaya inqubeni igama la Chocolate City. Isintu sami kwizwi loMzansi FM still na indumandumane uDr. Kehlelezi. Ndibake incwacha ngcombo le TV nje zikhitshiwe kuFacebook. Balandela njani ngoba
Facebook page
wenu live.
I-Facebook page inyanga yoDumo Mzo. Before uqale ungibhalele lutho, one, kumele wazi ukuthi uKhehlelezi awukhulumi naye ku-inbox.
Okay.
Ungabona usunoKhehlelezi okhuluma naye kuma-inbox, baleka akumini.
Okay.
Angikhulumi nomuntu kwi-inbox.
Okay.
Number two, angi-invite-ani mina ngithi ngikusendela i-friend request. Angiyenzi le nto, I'm too busy for that.
Ukhulume ku-messenger.
Ku-messenger angiyenzi leyo nto.
Okay.
Number three, amanamba kade nginisendela wona ngiwabiza manje. Akuyena uKhehlelezi osuke ekhuluma lapho.
Okay.
Abasizi bami bakaKhehlelezi.
Yeah.
Nako futhi into abavumele kuyisho kuphela, bavumele kunika i-direction nokukusetela i-appointment. Because mawufona manje bazokutshela maybe appointment yakho ngo-December bani. Linda lolo suku libhale phansi, makuyisuku lakho ubuye ngoba ngibhukiwe, ngifully booked, ngibhizi.
Mm.
So ke yekani lento okukhuluma nabantu bezenzo uKhehlelezi. Kufanele ngabe seniyayifundile leyo nto ukuthi imali zingadli. Ungazwase indaba yakho nayo lo uKhehlelezi zishintsha siphaka imali phakathi ukuthi faka imali engaka ukuze siza kanje. Akumina loyo. Ngoba basebenzisa izithombe zami bayithatha ku Facebook, bayithatha kuphi. Bese nitshela ukuthi uKhehlelezi akumina. Ngiyacela abantu bangayenzi leyo nto, bangafaka imali. Mina ngikhulumi nomuntu WhatsApp, inamba yami mfowethu nayo. Yabo, i-personal number make.
Yeah.
Wena wedwa lokulobonayo inamba yami ngoba phela mangingathiwa nginika abantu i-personal number yami futhi
iniki umuntu
nami. Exactly, futhi ngeke ngilaphe phela. Ngoba kugcine na ngithi kufanele bayalethwa, beze abantu mabe fika ngikwazi kuba nake.
Yes.
Ukuze balaphe ke.
Uhlezi ubhize
efonini. Uhlezi ngibhize efonini, so asibaye kena laba ba answer ama phone babalethe. Inamba ase office mawungathembi, fonela inamba ethi
087 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 0877 madodana.
Sanibonani bafowethu, uNkulunkulu anibusise.
Yayibona indlela.
Ngiyathemba ukuthi kubo bonke abantu abakhona la.
Ngibona nje indlela
kuyona. Bakhona ababili abazobe khona ngomhla ka 3 emahlabathini, ngiyafisa ukuthi ngiprofete nje abawu 2 noma oyedwa. Ebese thula ufakaze ukuthi mina ngangimbuke windini kodwa sengisizakele
namhlanje.
Ngoba sifuna abantu abazothula ufakaze. Ngomhla ka 3 eVerele emahlabathini. Amatekisi agijelelwa lapha endaweni yasemarket ngase A5. Duze kwase A5 eTongati Rank amatekisi ayeverelem
lapho ku Victoria
Street. Mfowethu ku Victoria Street uvela uthi nje kunjalo nje ngiyemahlabathini eVerelem bayazi abantu
kunjalo ke problem kwase kakhulu dokotela and hlala ndibonela ngalokho ixesha dokotela ngokuthi wena abantu awubathathi kancinci yazi wena dokotela andikwazi unjani omnye umuntu uyamazisa shame hayi hayi ngoba sithi siyakutuza noma mhlawumbe sikubeka phakathi phezulu kodwa omnye umuntu uyamazi dokotela.
Amen mfowethu ngaso sonke isikhathi kuthiwa ngozehlisa kubantu.
Ayi dokotela inkosi khona sithola fruka futhi kwixesha eliza inkosi.
Bazobe sebebona nebandla isithelo sika Jehova ngoba ngomhla ka 10 mfowethu ngizobe ngiseSwazini endaweni abathi ise Fairview.
Yeah.
Ngomhla ka 10 ngiseSwazini inkonzo enkulu enginayo. Yasezayweni ibandla lapha ngiyolontsha ibandla endaweni abathi ise Fairview ngomhla ka 10 October eSwazini.
Engenze kulolu lobe bekhona ke napho.
Impela mfowethu.
Kunjalo tata asibona la.